aha tani Galiwango
kuwebaza nnyo 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 abantu bebulemezi kuwebaliza ddala obutatusuwaza nogenda mu timu ewese ekitiibwa ya mwami Kajoba nogenda mu timu owefumbe atenga goli wa mamba leo mama notuwese ekitiibwa ekitayina ina
nakulinyere
namba yali namba 3 okubya golo 3
namba 7
Ambassador,
Kale, BK Media Promotions.